amugo ya gbate mu eh ureje anyanga ahweke dega mu poyo duyin